Emaron, Emaron. Kule veki pheleleyo ndifowunela ngugxa wam apha uSibongile. Ndihleli apha nomtshana ndicakamelelanga prrm ndihleli ngeebhezi mbini ndigqibela le veki pheleyo prrm prrm. Oh man, ndiyaxoka ayithi mprim prim ifowuni yam xa ikhala khalala ngumakamnqobi yazo ithi inqanawe yazika yazika athi umtshana malum uyakhala ifowuni. Hayi ndiyithatha ndisabela. Hayi bo, Kondlo, uphi fondini? Ndilapha endlini fondini. Ata uyaxoka mani fondini, uyaxoka. Awukho ndlini. Ndidanse endlini fondini. Uthi hayi bo, ndibona intombi yakho nje apha elwandle. Njani be, ntombi yam elwandle? Ndithi hayi mfondini, ndiyafika mna ngoku ndisukelelowa kutata. Qona, andikwazi uba selwandle mkhulu wam, ngabe uyaphazama. Athi ha-a, andithiwanga lapha, qha ndibona intombazana yakho. Nomnye umfana ebesisiganso ntse bendicinga fani uba mhlawumbi nize ngeteksi, ngumfana oniqhubela iteksi lo ndimbonayo. Ndithi ha-a, ndim ndilapha endlini mna. Athi hayi ke mfondini, uyatyelwa. Ndithi ndiyatyelwa? Athi ewe uyatyelwa. Ndithi hayi bo, ukulungile kakunjalo akho ndimbi. Athi hayi bo mfondini, awubhadlanga. Into onoyithetha leyo awubhadlanga. Ndithi hayi kanti ndityona ngaba nezisini ngendlela endibhadle ngayo. Hayi, ndicele ifeyiva. Ndithi mfondini, ndenzele ifeyiva, ndifunele iinombolo zocingo zalo mfana uhamba nentombazana leyo yam, ndifuna umbulela. Hayi nyhani, xa buye wambulela. Oh sorry, xa buye wamthi azifuni iinombolo, hayi ndazifumana. Leyithi ndizame etime fowuni prrm prrm. And phambi koba ndimfowune lo mfana ndenze uphando ndafumanisa uba unabantwana ababini, unonkosikazi naye nomnye umntana kwalapha ngaphandle apha. So unabantwana abathathu. Babela wena. Ndifowune leyithi dro 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 dro. Abhakabise ubhobha ngezwi elikhulu. Hallo, ndithi yefowunini kunjani? Athi hayi akhona khona. Ndithi akhonto nakuko. Ndithi hayi fondini, ndisinqandamathi salaa ntombazana ubuhamba nayo ngomgqibe oxolo ekuseni. Ekuseni, ekuseni. Ndithi hayi, ndingumntu wala mntu ubuhamba nayo ekuseni. Athi umntu ebe ndihamba nayo ekuseni. Ndithi hayi mfondini, andilwanga. Sofana utatazela andilwanga. Nto nje ndifuna ukubulela bani ngoba uthatha umntu wam wenze le nto ndingayenziyo undisele yena elwandle. Hayi ahlungula, ndimbone uba intetho le ndikubone uba kumfanekiso ngqondweni ndiyambona uba uhlunguzele intloko njengoba secinga ngoba ifowuni ithe kwatsha 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 njengoba ethetha apha endlebeni kum. Ndithi hayi mkhulu wam, ndiyabulela ngondenzela loo nceba yoba uthatha umntu wam umselwandle loo gama ndingakwazi uyenza mna loo nto. Ndithi mna ndisaqoba imali yoba ndimthengele iwivu, ndimthengele iimpahla zikaDisemba, ndimthengele iimpahla zomntana wethu sakugqiba sakhe ngoba siyakha thina emaXhoseni, sicande isitandi. Ngoku andikwazi uzenza izinto uzenzayo wena. Ndiyabulela ngoba undenzele ezo nto ngoba le mali ngewuyithatha wena awulibali kubhulula bakusini. Hayi ndiyayityela, hayi ndiyayityela, hayi ndiyayityela. Awulibali undinceda, ayizuphela yona, uzayitshipha into uyishiphi ndityiwe ngabanye. Wena le mali ngewuthengela abantwana iimpahla zeChristmas bobathathu aba bakho. Uthuke indoda. Ndithi nonkosikazi wakho. Uthuke indoda. Ndithi nendlu yakho le imdaka ungafaki ifenitsha. Yeyi, uthuke indoda. Ndithi ewe ndiyakwazi. Uthuke indoda. Ndathi ya, ndinanibhadlanga. Ndithi laa mntu umbutyazayo ngowam, akazukuguquka ngosakuthandane nawe. Uyandinceda ngomselwandle. Ndithi ndiqinisekile laa mali uyispende kuye ngewuse uyenze iinto ezininzi kakhulu. Ndithi ayoyokuqala luyenza qha ye kuba ndibhaqile. Uyabo? Ndithi ndiqinisekile ndifuna nganje lwandle amanzi alambi zokufa. Ndithabazi, ndiyawazi, ndiwazi kuba bazi, ndiqela uqhuba edameni mna, ndikhule ndiqhuba edameni, bendiphuma ndilambile phaa ndifike ndibethwe endlini ndandifuna ukutya kuthe phindele edameni. Ndiyawazi abazi, ayalambisa.